kaunti yetu ya Vihiga. Karibuni, karibu mzee.
Sante, wewe chief, former senior chief, wewe kongari strong.
ODM. Now, waheshimiwa wote bila kupoteza nafasi, mimi naitwa Ben Julius Achila, nikiwa chairman Bunyore Council of Elders. Asanteni sana.